model omo immoral iwam gimo matale aduna yep nyoko sede yalla def ci mo innal fadla bi yadillah yutihi may